kahle nawe khona wavuye emoto phumane cyangwa uhurize polisi kiravuba